Nze ku TikTok. Najjako 28. Nga nakaweza emyaka 23.
I can't accept that.
Naye nkikuba paka kati.
Continue.
Mubiri 24.